kaka yorni romo kende mar bero lwasi mar weche geko mag somo e kar chung od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Agulu mar GCDF kar chung od bura go koro ne ochiwo buses ne kuonde tieko adek ma oting'o skund sekondar ma Kalando, skund sekondar Nerowo ma Sino SDA kaachiel kod kar tiegruok Nerowo ma Rachuonyo KMTC mayudore e boma Nerowo ma Oyugis. Kamaendi en lipot manolosnwa kod Fomaro Maslin Odero.
Skunde sekondar ma Sino kod Kalando kaachiel kod kar tiegruok ma KMTC Marachuonyo ne joyudo buses mane ochwalnegi kod jaod bura ma Kasipul migosi Charles Ong'ondo Were kokalo e aguch omenda mar CDF. Ka chenro ma kamae koro biro konyogi e weche mag wuoth kod chenro mamoko mag bero somo e skunde go eko. Ka nyasi ma kamae ne otele kod gavana ma Homa Bay County Mikae Gladys Wanga.
Nikech kawuono wachak waduogo kendo mondo water buses adek ne KMTC, ne Sino, to gi
Kalando.
To buses kopogore gi mipogo gi moko bopong'o kucho te. Tok buses kende e dongruok moga itimo, okwano dongruok mamoko mag gedo mag skunde, laboratories, gi gik mamoko marie weche mag somo. Emomiyo jopuonj wan got kate, onge gima duong' ne piny manyalo loso somo. Wan kawuono waonge, kawuono wantie, kiny waonge. To kwa puonjo nyithindwa, mwawe nyithindwa ka gin jomo somo, to kata koro waonge, to chieng' moro achiel, ginyalo bedo dhano kendo ginyalo bedo kamikwane ji. Omiyo gai, ananeno kibro tiyo Kasipul Mumboka milele na milele.
Kane otwak e skund primar ma Gorosar e kinde nyasi ma kamano, migosi Were ne osingo mar neno ni kar chung od bura ma Kasipul okao nambe weche dongruok mag kuonde somo.
Nilete tu mama ni apeane hiyo mali ya 30 milioni. 30 million si pesa kidogo. Na nyinyi wale si wa Kasipul, ukiangalia side ile ingine, umeona yelo yelo yelo. Nimebaki na shule chache, karibu sita peke yake. Ndiyo shule zote ya secondary hapa Kasipul iwe na means of transport. KMTC, there was a special consideration to give the college bus because the population of the student in the college is a bit higher in a way that the bus which you have could not manage the student well. It is schools mowing a park, most lost located times. Mako kandro dhia.
Maslin Odero, Kala TV, Homa Bay County.